Ndabaramukije mwese banyinywanye bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye amakuru avugwa irya nino buri munota tubashikiriza amakuru na bishasha babigezweho bivugwa cyane tugashimika kuri politike n'umutekano nizere ko aho muri irya nino hatandukanye mumeze neza kandi bamaze gufyonda kuri subscribe ubaye utarafyonda ko wo fyonda ko kugira uko dushize ko inkuru urajura nka notification ko dushize ko bishasha umwanya w'amakuru hari inkuru y'inyuruzwa ry'umurundi no murundi ivugwa ko yobare umwana w'umutegetsi ukunyuruzwa kwiwe kukaba kwarabaye kwigenekerezo rya 7 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024 uyo nawe akaba yitwa Jean-Marie Bizimungu uyo akaba yaranyurujwe ariko no kwibutsa ko yavutse mu mwaka 1994 muri komine Gihanga ho mu ntara ya Bubanza yarangije amashure ajanye n'ivyubuganga soaz infirmier kuri kaminuza bita UGL y'i Bujumbura ubu akaba yari yikorera ivyiwe hakaba harimwo farumasi asangiye nabandi be n'ubworozi Jean-Marie Bizimungu arubatse urugo rwiwe ruri kwibarabara ry'indwi kumutakura ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura abiwe bakavuga ko Jean-Marie Bizimungu aterekwa ibijanye n'imikambwe be na politike inyuruzwa rya Jean-Marie Bizimungu ku murango w'uyu wa gatanu kuyu wa gatandatu kuyu wa gatanu genekerezo rya 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 Jean-Marie Bizimungu yaje ava igihanga aza i Bujumbura ashiriye imfunguruzo abongere b'inka mu iraro riri hafi yaho bita kuri Chanique i Bujumbura Jean-Marie yahageze aratanga zamfungurwa harya avuyeyo niho rero haza abagabo bambaye impuzu z'igipolisi bamusimbira ko bamufata myizosi baca bamuterera mu modoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota Probox ica ivangaho yiruka abo twavuganye bavuga ko bamufashe barabagabo batatu ibyo bintu byabaye hagati y'isaha zitandatu n'isaha indwi y'umurango kuva Jean-Marie Bizimungu afashwe nkabiwe barondeye mu busho butandukanye barabura telefone ya Jean-Marie Bizimungu yagumye izimije Jean-Marie Bizimungu yobazira iki byukuri iki ni kibazo cama gihanze abo bose hababo bafatwa muri ubwo buryo bwo kunyuruzwa abiwe bavuga ko Jean-Marie Bizimungu yari umuntu atekereza cane ntibabona ico yoba ari karazira umuhagarikizi wa Jean-Marie ku bugeni Palais de Mariage yari umuhisi Brice Irakoze umwe yaherutse kugandagurwa mucarama mu gihe yari yavuye kwibarutsa umukenyezi wiwe Brice na Jean-Marie bari akadasohoka bahora bama bari kumwe ahantu henshi Jean-Marie yarazi amabanga menshi ya Brice Irakoze niwe yarazi nabasigaye bamufitiye amadeni yoba ariko azira amabanga yarasangiye n'umuhisi ico ni kibazo bamwe bibaza Komine Gihanga Jean-Marie Bizimungu avukamwo nayo imaze igihe inyuruzwamwo abantu benshi baba abayibamwo canke abayivukamwo baba mu gisagara ca Bujumbura nongaho nyene abantu baribaza nimba inyuruzwa rya Jean-Marie rifise ico rifana n'abandi banyagihanga bamaze imisi banyuruzwa Imodoka yavuzwe mu inyuruzwa rya Jean-Marie Bizimungu isanzwe imaze iminsi ikoreshwa mu inyuruzwa ry'abantu mu gisagara ca Bujumbura. Yaheruka kuvugwa mu inyuruzwa rya Guy Arma Ndikumana batazira Kaweni beni rya Christian Mupenzi. Abo nabo nyene kuva banyuruzwa muri Rusama 2024 imiryango yabo ntirabakubita ijisho. Christian Mupenzi niwe wenyene yavuzwe ko apfungiwe mu iperereza ariko na wenyene abiwe ntibaramubona. Ico bikora inyuruzwa rikorwa n'iperereza mu gisagara ca Bujumbura rija kugatwe ka Elifaze niyo ngabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura asanzwe kandi azwi mu mabi menshi cyane harimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. So wenyene yanyurujwe kuko n'ubu turiko turavugana duhejeje kuronka ubundi butumwa bw'umuntu yoba amaze kunyuruzwa, hari ubutumwa duhejeje kuronka, hari umuntu yoba ari umunyamurenge yururukijwe imodoka ya ere ponctuere, tukaba twaronse ubutumwa bugira buti amahoro neza. Mutabarize umuntu yafashwe n'igipolisi mu Kamenge urenganye presidence, ntiyavuga ikirundi, bamukuye mu modoka twarimwo tuvuye Gitega. Agence yanditse ko Adonai, amatike baduhaye yari yanditse ko ere ponctuere, nta kirundi yari azi kuvuga. Abari bamwegereye bavuze ko yoba ari umunyamurenge, bavuga ko yoba ara, yo, yoba yara yararwa bavuga ko yoba yararwaye canke yahora apfunzwe bihweje ingene yarafise amagara make. Vyabaye hagati y'isaha 4:45 z'igitondo n'isaha 5 nibwo uwo muntu yoba yanyurujwe. Abomenya uyo muntu canke kuri abo tuvuga banyuruzwa, yo kwandikira ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Hari inkuru ikiri myitohoza muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Haravuga umuntu w'umugabo yagandaguwe n'abapolisi ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024. Uyo we yoba yaragandaguwe gute? Watwandikiye ejo yagize ati ni amahoro, wa mu komiseri batazira nyeganyega yaduciye ko ashoreye umuntu bivurwa ko yoba yamukuye ku mutumba Mugoyi ho muri komine Kabarore, akaza kumurasira ku mutumba Karama wo muri iyo komine nyene uhana urubibe n'igihugu kibanye c'u Rwanda, ahantu hateye ibiti by'amapinusi. Twahigereye koko uwo muntu kugeza saa sita z'umurango ntiyari bwegeranywe. Twashaka mutabarize abazi ko babuze umuntu baze kuraba ikiziga, kuko ahejeje kumugandagura yaciye asubira ku biro vya komine. Twabonye ubundi butumwa uno munsi buriko ifoto y'uwo yarayishwe, bwo buvuga ko uwo mugabo yakuwe n'abapolisi ku mutumba wa Rusambi aja kwicirwa ku mutumba wa Karama, ikiziga c'umuhisi caraye mu ivuriro irubura. Tukaba turasavye abari ikabarore ko mwodufasha kumenya umwidondoro ukwiye w'uyu muntu yarayishwe, uko urupfu rwiwe rwagenze, donido abakoze iryo bara, nimba koko komiseri Eme arakaza batazira nyaganyega asigaye atwara igipolisi muri komine Kabarore. Mushobora kandi kutwandikira inbox canke kuri WhatsApp ya ndondeza akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95, kugira hamenyekane abo babakoze iryo bara. Ukunyuruza abantu mu Burundi birabandanya, birimonogoje, biraboneka ko igihugu ibintu bitoroshe kandi abantu babandanya kunyuruzwa umunsi ku yundi. Nko muri Gashikanwa hari umusore akiri muto yanyurujwe n'iperereza akaba yururukijwe muri bisi ya Volcano. Ubwo butumwa bumutabariza bwo bukaba buvuga ko hari bati hariho akana k'agahungu ngo kanyurujwe mu gatondo isaha 3 ibyo byabereye mu ntara ya Ngozi muri komine Gashikanwa ku mutumba wa Cihonda neza na neza aho bita Kibona Ngoma. Ngo haje imodoka ya documentation kururuka abapolisi babiri, imodoka ngo ica ijana kunyegezwa imbere gato. Haheza kanya ngo haca haza bisi ya Volcano ivuye Bujumbura. Umpaye inkuru ntiyamenye ko iyo modoka yaja mu Kirundo canke Muyinga. Baba polisi ngo baca barayihagarika batangura kwaka karangamuntu abari muri yo, bageze ku ntebe y'inyuma ngo baca basohora agahungu kakayabaga ngo koba gafise imyaka 18 canke 19 ngo baca bakaka telefone kari gafise ngo baca baja kukuriza ya modoka ya documentation ngo bakabwira ko bagiye kugaha umunyenga na ko ngo kababwiye kati uwo munyenga si uw'amahoro. Uwabibwiye uwabimbwiye akaba yavuga afise ubwoba ko hari uwagatanze ko boba bagiye kukica umwanya uhaciye bakaba bagatwaye umwanya uhaciye bagatwaye ni munini nta uzi ibyako asinzi n'abari muri volcano ko boba hari uwari akazi canke ko boba bagatabarije nibagiye kukubwira ko umugabo yari muri iyo modoka ya documentation yari yambaye impuzu zisanzwe tennis civile ariwe ngo yaciye abwira ako kana ngo niwe nyene ako kana ngo niwe nyene twarondera hamwe hoba hari abafise ubabo w'umusore yaduze na volcano ija muyinga canke mu Kirundo avuye Bujumbura yobaza ko yashitse abomenya uyu musore yafashwe bo twandikira kugirana bimenyekane tubibutse ko iperereza mu ntara ya Ngozi ritwarwa na Colonel Godefroy Ntahimpera akaba ari mu batwara iperereza mu ntara ya kugeza ubu dufise amakuru meza twizere ko yazigamye ubuzima bw'ako gasore ni ibintu biteye ubwoba cyane ibintu biri ko biraba mu Burundi inyerezwa rya gasaki saki ndetse n'ibindi bintu bidasanzwe biri ko biraba mu gihugu mu kanya gato turaza kubabwira ku makuru avugwa mu butegetsi ndetse n'ibindi biteye ubwoba biri ko birahabera kanya gato ndazambashikiriza ayo makuru yose.